guys. Siyabukela nge-support. Album number 3, Sketch. Time on timer. Ngozi. So guys, please subscribe, the like, comment, ngicwele.
Hayi ke chawe, kunyana wam gero. Ukhulile boy.
Uyambona boy ukhulile. Yo. I hope le nwana igezi. Yo le yam, yo. Ngathi li para.
Awu yambona ngalolo ukelekele. Kwase esikolweni ukho A lo.
Yo, hayi le yam nwana ikhozi yoro le nwana. Nwana, into yazi yentsanga.
Iyayazi le yam nwana, ngihlohla le. Yazi, kwathi litsha liqhozeni. Umntakwethu eleli izakhaba ngala maphara
emsebenzini. Ngwana. Timer. Oh, molwe mbudazi.
Yini ungakulungiqhelela kubi? Ngubani mbudazi? Ndimdana kunoyihlo sami nyana.
Yabona kwathi unjongisa ngabantu uzawuthina unoyisa ngale ntetha.
I'm going to go to the house.
Nade hlohle impango mntaneni ungalungiqhelela kubo
eyake time awuzoyenza nyana ngetime jonga ungalungiqhelela kubo nowonke akhuma imali enzango mntana yintoni idani
wena kodwa sowuqhele wena
ukhalo hayi bo awuzokwenzayo ntana ugcwele nawe ntana uwiki dani
sungiqhelela kubo yef
sungiqhelela yintoni mntana ngokuzelo mfesane ngoko
wena kodwa awusinde ngoyika wena kodini wena usinda loo nto kodini wena wena kodini
hayi hayi timer vuka ezingqondweni balukhala uyazi akubamba ndima ophekayo sakubamba
hayi boy
umphakele hayi